kati chinirudi kati
kati
ndio nani cheza cheza nyuma usibaki
baki
mikono juu chini kati kati chinirudi kati
kati
ndio nani cheza cheza nyuma usibaki
baki
Make him a switch. Hello?